kodwa ngifuna yonke solo namhlanje phakade ngifuna imali yonke anganayo kanje beka ngizoyithola yonke
Sarongo bangena lutho bambango yenza lesomkhulu manje sengishayo zamqoqoqo ngizwe samsokolo dololo sarongo bangena lutho bambango yenza lesomkhulu manje sengishayo zamqoqoqo ngizwe samsokolo dololo sarongo bangena lutho bambango yenza lesomkhulu manje sengishayo zamqoqoqo ngizwe samsokolo dololo sarongo bangena lutho bambango yenza lesomkhulu manje sengishayo zamqoqoqo
FBI, the VJ.
Yeah.